twemereye kwikwande kizogenda neza kandi kizonga abantu bese turasenze ngo tumire ubugira kandi turasenze ngo umote bwawe umote rimisozi ihanamiye kino gisagara cha Bujumbura turasenze ngo umote bwawe ugenda gende impande zose ubwiza bwawe ugenda gende rekubwiza nibatsi by'Imana bibandaje gutumira ishengero kino gihugu cy'u Burundi reka tubone cyanguro rivuye mu ivuga butumwa rya kino gikorane abantu baze bagende batwaye imbaraga n'ubushobozi by'Imana
Ni Pastor Jean Bosco Nzisabira umwongere w'amashengero ya Beloved Church mu Burundi. Uyu munsi ne umunsi udasanzwe tumaze gihe turiko turavuga integuro zigikorane kizobera hano kwa Sebatutsi kuva itariki 12 gushika itariki 14 z'ukwezi kwindwi. Uyu munsi rero twinjiye mu integuro nyezina na karyo ko gusenga na karyo ko gutangura kubimenyesha mu buryo bwagutse kandi tukongera tubwira abanyagisagara cha Bujumbura ko wa mukozi w'Imana twari twiteze ari mu micungararo. Reka rero uwari we wese atangure kwitegura kwa mugikorane kazobara kanya ko gusenga kazobara kanya ko kumva ijambo ry'Imana kazobara kanya ko guterurira mu gihugu cacu mu biganza by'Imana kazobara kanya ko kwiyuzuza n'Imana. Turagomba ngo muri iki gikorane haze habemwo ubwiza bw'Imana ariko cyane cyane haze habe uguhishurirwa Imana mu buryo budasanzwe nkuko twabivuze umukozi w'Imana Imana itugabiye muri kikorane no mukozi Imana ikoresha agasengera abantu bagakira bakabohoka kumbura babikurikiranye barabibonye tuvuye Ngozi twari mu gikorane kuva itariki 28 gushika itariki 30 ibitangaza kumiza byarakoretse kandi abantu ibihumbi byinshi barasubiye kwiyuzuza n'Imana barakiriye Yesu nk'umwami n'umukiza mu bugingo bwabo. Ndatumiye rero abanyagisagara n'abahakikuje Kabezi, Kanyosha, Buhonga, Gatumba, Muzinda eka n'abava kure nabo nyine turabatumiye muri kikorane kizobera hano ku kibuga kwa Sebatutsi muri komine Muha kuva itariki 12 gushika itariki 14 muri uko kwezi kwindwi twamaze kwinjiramwo. Turabakunda kandi turabahezagiye mu izina rya Yesu.
Yego Pastor, mugeranije ingene muri ko mutumira n'ingene mwatumiye hari haruguru urabona ko umwimbu womera gutenga
hino hano I Bujumbura turabona ingufu zirasanzwe nk'uko mwabibonye haje isinzi ry'abakozi b'Imana bavuye mu mashengero atandukanye ariko aravasha mu nteguro z'igikorane ntankeka rero kuri iki kibuga azoba ari isinzi ry'abantu. Turabyumva abantu babyiteguriye amakuru dufise mu makartier abantu bariko baragira bate sitwe tuzobona harageze rero inkoko niyo ngoma niagire uzo siba canke ngo aceregwe ariko turazi ko iki gikorane kizitabwa n'abantu benshi kandi nkuko twabimenyesheje tuzaba dufise n'abandi batumire abari n'ibyo batandukanye ariko tuvuge babiri gusa. Umuririmbyi ava mu gihugu cya Tanzania akundwa cyane muri iki gisagara Boni Mwaitege nawe nyene azoba ari kumwe natwe ariko kandi tuzoba turi kumwe na n'indi korale yakoze ibikorwa byinshi kandi na n'uyu munsi kiduhezagira korale komeza gusenga nayo nyene izobirikira bica bicike murumva ko azoba hari ubwiza bw'Imana mu buryo budasanzwe. Ikintu cya mbere twiteze nk'uko tumaze igihe tubivuga murabizi igihugu cyacu kiri mu rugamba rukomeye mu rugamba rw'iterambere twerekeza mu ihangiro 2040 2060 kugira ngo dushike kuri iryo hangiro turizera ko ijambo ry'Imana n'umushinga ukomeye kubera ko riza gutegura imitima turiteze rero ko hari imbuto nshasha y'ijambo ry'Imana izobibwa muri iki gikorane imitima y'abarundi benshi bagategurika gutyo tukaronka abarundi biteguye gukora bamaze kubibwa mu imbuto y'ijambo ry'Imana hari impinduka zidasanzwe zizobibwa ariko nko twabivuze kandi mazigenda bivuga Imana igihe yare mu muntu yamuremye ameze neza iramukiza umubiri imuha umubiri utagwaragurika ikiramutuma kugira ngo akore turizigara rero ko Imana imaze kutugirira ubuntu izodukiza n'imibiri kugira ngo duce dutangura gukora ibikogwa tumeze neza tutagwaragurika bwa mbere na mbere twosubira gushimira nk'uko twamaze kubikora amashengero y'Ingozi benshi muhamenyesha makuru niho mwari muri mwarabonye amasinzi y'abantu abava ku birometero byinshi baza banezerewe baje mu gikorane bacitabwe n'abantu benshi by'ukuri ariko kandi hano ni mu gisagara n'ibyo haba abantu benshi turiteze ko ukwitaba mbere bazo bari benshi kurusha kurya mwabibonye hariya mu gisagara cy'Ingozi
namaze no kubona ku mafishi atandukanye hano banonye ko bifagikanije n'amashengero ya Kristo akorera mu gisagara cya Bujumbura abategura ibikorwa cy'ubutumwa bwiza n'ibitangaza Yeah.